amakhe. Hallelujah. Nakuphazamisa isikhonto engizoyizwa namhlanje. Hayibo, ukukhuluma nakhuluma naye. Ungakuphazamisa isikhonto uNkulunkulu engakutshela yona namhlanje. Yes, bikasuthu ubulele. Hallelujah. Ngithi awutshele awubathaba awutshele ubaba babushonge ngesuthu uzobuzwa ngakumtshele ngesizulu. Hallelujah. Uthi ungakuphazamisa khona nje into engizoyizwa namuhla. Hallelujah. Amen. Okay, ngoyi igama lokuphazamisa ngikho esuthwini zingizuba kumasisi usikwamphazamisa. Sakayifaka sakayisuthu size. Asimtshele nesahla. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Basalwane lasi thola akazi ngesizulu ngiwriting nakudinge kutolele. Kuwrite. Or hlokatoloko. Alihloki. Hallelujah. Amen. Lani basalwane sithola uPetro. Hallelujah. Ngiza ngizibuza ukuthi what I'm going to say there. Hallelujah. Kuvuke le ndaba. Bese kukhumbula isitori sikaPetro. Because Peter is one of my favorite disciples. Sisungishute kahle, umbhekise kahle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. UPetro was one of the disciples that were close to Jesus. Amen. Wherever now Jesus azohamba khona, bekathatha Petro, athatha James, athatha John. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Uleni character engithandayo, khona umuntu engimaziyo na le character. Hallelujah. Optimistic, umuntu optimistic. Kumuntu ongavumeli izimo ngalendlela ezingakhona. Ohlale ebona ithuba. Hallelujah. Angaze akudine but inkinga yakhe the optimism. Is a man of action. Kumuntu owenza izinto. Akekho result akahlala akanayo inkonzo yokuhlala. Uthiyazi mina basebani nginele inkonzo yokuhlala ukuthi ngitshelwe ngezwi. Mina nginenkonzo yokuhlala nginenkonzo yokuhlala. Ngoba ibali bayadla bazana nalindawo ngoba kunabantu abanenkonzo
yokuhlala.
Inkonzo yokuhlala. Hallelujah. Aze mwe bethu umzalwane lo serious nginayo inkonzo yokuhlala. He knew ukuthi I am born for something. He was born for an action. Was not a perfect somebody. Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Amen. Ecabang uti leta bakuthanda zokuyo baku serious.
Amen. Because bakhona abantu basezulwini.
Yebo. Bengatshelwa ukuthi labantu basezulwini. Hallelujah.
Khona Elijah, khona Moses. Khona Jesus. Benga ngamadodo ayithini.
Jalo bethandaza Petro. Uyacabanga ukuthi ngabafanele isiling board la ngoba isitolo ngabona nalizwe. Hallelujah. Amen. Wale mhlawumbe singaqale silibheke lize. I'm speaking about Peter. Wathi abona manje asihambi la ngizomakhela izindawo. You always see something to do.
Hallelujah. Petro wayezazi ukuthi impendulo ebuhle bakhe. Akazange uzosonga izandla nje. Balonga complain ukuthi ebuhle phakathi ugcwele inyawo uphe. Hey ubuhle phakathi. Kaze yangibe ubuhle phakathi ngona siyaphe. Yazi wazi le ndawo lena ngifuna ukuthola imali ngohlala kude kude. Hallelujah. Wayazi ukuthi uswenge njongo ukuthi uhlale ekhuphini ukhona nge
ngomongo kulomkhulu kodwa umkhulu wakhe uzoba bhethele kule mikhulu ekhona ebuhle bakhe because Petro. Hallelujah. Where is the badge? I'm speaking about Petro. I'm going to go to the house. Because you know my Petro and my intentions are my thing. When I get up, Satan. That one should be Petro was just a human being. But he was usable of God. Because Petro was all ever available. Why is this a corner? What did you do at Chile? But Petro called. Amen. Raise your shoulders. You at the same thing with Petro because we come back on that. There's a Petro, my cool, I wait about with the politician. In the Bible, he was one of the zealots. I'm a zealot being a labor of the Israel, so by Israel, because the Caesar is about Israel. Such consequences in the Yamaroma. So, U Petro, U Barabbas, yet, but we are big trap. U Barabbas, we will allow. Because the lawyer, he could let go. We are not a man. Amen. Because no politician that in a change, I'm a corrupt, I'm a corrupt, I'm a boss, Barabbas. Petro. We're horrors and a panda. I now accept it. Amen. Utola a panda. I was about to say, we are mandated to serve the God. And you guys should make them go to the land by domestic workers, because they lay in go away. That's the kind of limit to say. Because we call away. I don't know what I'm saying. Because the Bible will come and will visit her for you. But when the interest of Yenza Iodo, we will tell Magala Gokunan. He couldn't go to the Tama Goku. He promotion as he told to Yelvasalan, the Koyama. He told you promotion and those who disavowed the meeting, you have a promotion based on a public. It is very good to have money in Tengan. Over faithful Kuyo, Mr. Kalukulu will promote. And I promote who will be faithful now. Hallelujah. I promote. So, you know, a good data with 500, you know, online. My data must only 45,000. I don't understand that too. So, yeah, I'm not confused. I said, figuring, I asked, figuring, and I'm stood. Because the diet is a kingdom finance. Titan offering. No mbusu ne mali.
Amen.
Amen. So mbusu tight with the imali yo mbusu to kambu mbusu. Itai dile le kuti le tight le offering offering. Yeah. Back in the back, let me show you what we're doing. Gan. God of salary. Tight the call. Hallelujah. Yeah. kuyadayitwa bazalwane ungafuni sozibona soba nemali imali iza ngemali keep your diet ukuthi yaphi uzoba umfundisi wakho nabenza kutshela ukuthi yaphi ngoba yiko uNkulunkulu eTower of Grace izala kimi idayi. Amen. Ayiye zintandaneni ayi kubahlolokazi because abahlolokazi basese right namanje 1.8 yabo ingenile nje iceda ukhutshulwa intandane ayithink sekuyi 900 manje iphe yabefundisa akhuluma ngasetower of grace akhuluma ngasebibini ngiyandivama living cela amalivin angenzisa Church of the Living God. Hallelujah. You will not come out in that and that and stupid. Why am I being who am I sure? Will he kindly tell that he was seasick and I'm coming to such a time? Tandan. Hallelujah. That's enough. Ngingakhuluma nge-night kwenye bandla. Hallelujah. Okay. Sikhuluma ngoPetro thina, sikhulume nge-night. Sebe nkulunkulu esandla. 6. I think we've stayed. Ithi uThixo onikezayo, ohlwanyelayo, umnikeza izinto ezimbili at the same time. Unikeza nohlwanyelayo. Uma engahlwanyela, angahlwanyile, kodwa abenikeziwe. Umnikeza imbewu yesinkwa or isinkwa nembewu. Manje isinkwa nembewu yini babhekwe? Isinkwa nembewu is that business idea uNkulunkulu ayinikeze wena ukuthi uyenze. Kuba yezo nethi isinkwa, but isinkwa sihambi sibe nembewu. Isinkwa lapho 90% because imbewu yi 10%. Isinkwa nembewu, yini isinkwa nembewu babhekwe? Idasarara lekhona yena lokhu. Nabi ncane ngakho. Ukuza khuphula uNkulunkulu. Uhole kakhulu. Kule akunikanga sibe kuphela. Ukunikeza nembiwo. Ukhona ame nayo.
Amen.
Wathi inkinga yakho udla konke wena. Kodwa ufuna promotion. Udla konke. Kodwa uPetro sikhuluma ngaye iBhayibheli. The day azohlangana neNkosi. Wahlangana na kwakhona la emfuleni. Amen. The day azofumana the true mandate yakhe. Kwenzakalani ngoPetro? Ufike uyadoba. Sezekuthisina. Kunendoda esekhuluma ngaye la mhlabeni ukuthiwa hey le ndoda lena sazi noma yini noma ngulela ijuvukile noma ngujohn noma ubani yahamba yazofika la uPetro adoba khona kodwa nangu sekafikile yakhuluma ngabantu othi asike ispace wacela uyacela le ndoda ukuthi icela ukusebenzisa isikepe sayo. Asebenzisa isikepe sikaPetro njengepodium. Waba kuqamama. Abantu basemhlabetheni yena nendoda yabase emanzini. Petro isikepe sakhe abekade doba ngaso asithola next. Hallelujah. Tata umfundisi. Ngoba abafundisi bayahlonitshwa nangaphandle. Bangabahloniphi wena ngokuba joyine kakhulu. Amen. Hlonipha. Nikeza indawo yakho. Ushumayele uJesu, ushumayele tema kayiqeda. Ngoba ayisebenzisa into yakho wena angayisusa. Ingayithi abantu abanye akawadli amandla womuntu. Akawadli amandla womuntu. Wena ucabanga ukuthi uma wenza into enhle la uzoluthola umvuzo la. Uma wenza into enhle la, uNkulunkulu unendlela yakhe la azokwenza into ukuthola umvuzo for lento enhle oyenzile. Yingakho ngena reason yokuthi wakhulisa umntwana kamalume wakho wakujikela. Wakhulisa stepson sangakuphatha kahle kodwa wena usiphethe kahle. Because God, he has a reward for you in his indirect ways.
Hallelujah.
Akakhohlwa uNkulunkulu. Mabe qedwe ishumayela uJesu. Wabe sekuthintini bafana? Okay.
Manje nizothatha lisejuleni.
Le ngoba imazi lomfundisi. Hawu. Sishika sika nasijuleni siyakho sibuya khona. Sishika sike konke. Asitholanga lutho.
Hallelujah. Amen. Kurizi nabani? Uphethe. Esishosho of optimistic.
Kodwa angakabuzwa engekatshelo kwesithu, aphila siphendule. Amarvele ngoba kusho wena. Asale sesenza. Kanti kali connection.
They went to the deep. Bazanash.
Haran tony fish. Kodwa sekushola indoda. Ngamamela izwi layo. Kodwa sekusenzeka. No man, lokhu kuhlukile. Afani naye. Kodwa sekusuka kimi ngoba ngimuntu ongcolile. Ngoba uhlala noJesu, ngiyaphela ukuphapha, ngiyaphela ukuthi ubani.
Hallelujah. Ukuthi ngoba ngitshonjwe. Haleluya. Wathi usho kahle. Ngifuna abangcolile.
Khangela bona abangcolile. Khangela bona abazelwayo. Ngifuna bona abalala nabathatha amadoda abantu. Ngifuna bona abaphuzayo. Ngifuna bona.
What's wrong ukuthi wena ungcolile? Isenyewe. Hallelujah. Wathi lulalela. Awusayeba ngumdoli wefish.
Now I'm going to make you the fisher of men. Akusaye kusoka omunye umuntu. Waqala ukusoka indoda. A source of the politician. A hustler. We are was a hustler. Ukuthi nenhliziyo ezimbi kanjani? Wenjalo Petro.
Amahasi. Ngithenda kuye, ngisipaza kuye, ngikhashi kuye, ngishopha yonke into ekhona nje. Koko kusukuma ikhona lapho. Nangakho sobusazi ukhona. Nasebe komitini ukhona.
Ukhona kuzo zonke lezi zinto. Ne-corruption ukhona. Kusushuthi nasesontweni ukhona akekho la ngekho khona and bayamazi unentyama engaka uphila ngemali ezimdaka khona
uyathoba ngathi mdaka wathi Jesu funa wena you
Wasi abantu abaharayithi abantu besonto beyibumbile bebheke esontweni bengena emsebenzini namuntu ukuthi kwenzakalani ayekho ndawo beharayithi nje angazange ukuthi noma sekafile kodwa azange simvele sithi inca asimazi nonca wakhe wayekwa bona bathatha bonke bathi I'll make you fisher of men. Petro Mazalwane, he was made a fisher of men, not because he had a talent of dodza abantu, but because it was his destiny from the beginning. Unkulunkulu wayevele embombile eswini sikamamakhe ukuthi wena uba ngumdoli wabantu. Kodwa endleleni udevil wamjikajikisa waqala le, ubona iPilate shona le nale, it's because God unento ngawe.
But the devil, because he cannot stop you. Kalisale nani. Kona bantwana bayi 7 with different fathers. Awusaziboni ukuthi ubaleke kangakanani. Awuqondi ukuthi ungaze ushadeke.
God. After you pray, rise to your mandate.
Hallelujah. Tell us happy name.
Thank you, Jesus. They don't have any. But I will make you a fisher of men. Hey, Balande. Hey, somebody got a fish. Adoba. Petro. Hey. Sminini. Jesus, we have a food. We have a food. He's a. But we say that he's a. You will pay the food. But we say that Jesus.
Ati mabahabi. Basisu Petro gelola. Wati siso ya api. Oma mazwi. Opila tanaga la guenda. Wakuluma angalu muda right. Ukuse kuti na abanya. Oma seka ba ukutiba ama. Oma utiba ya api. Tukose kusiwe. Ni api. Oma mazo pila la. Lese veja imonanda mazo pila. Mhlambi nakule 12 seli ibingaboni lonto ingako Judas bam betrayer bahlalo Judas babezohamba basizwa mphetho bathi sizo yapi koni Petro ngikhuluma naye namhlanje bathi sizo yapi usenise uPetro umthanda kakhulu uJesu kodwa ikakade lakhe limane livuka ngomazalwane uma kuthi usindisiwe akushuthi manje usindiswa kancinci ezinye izinto manje uziyeka enye izinto akakasiyeki umntana kaNkulunkulu usindiswa ayeke yonke into same time ayeke kwane and ayeke because akayisindisi yena usindiswa yizulu uma engasindiseki akasindiseki ngoba engafuni ukusindiseka njengoba sithi hayi ngisale ngisabhema ngisakuyekile uphuza utshwala usathanda uma kufika inyanga lakho lokufa uyoyesihobheni ngenxa yokuphuza utshwala ongekakuyeki. Baleni lokuthi mawuphenduka uyeka konke ungalo uyeka kancane kancane ukuthi uNkulunkulu sasebenza ngalo. Bathi ukuthi usukuyeka konke akusho ukuthi your old you cannot surface one day. It doesn't surface. Most especially ngodwetha nenkonzo zaphakathi kwezili. Kuyathandazwa ukho Bible study ukho momsela ukho khona Sunday. Inyama yakhula idala idala lakho ongakuthanda amadoda okanye uthanda amantombazane kodwa intombazane iyabuya lanto because spiritually you are weak now because you don't feed your spiritual man. Ungacabanga ukuthi usindiswa ngona uJesu ungasuka kule nto ekwenza ukuthi ube njalo idala lakho lizovuka hayi manje livuka nakuphethe hayi ngoba wengalunganga the first time. Thank you, Jesus. I've been telling you, Kulu Zaki, but I'm going to call. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Thank you, Jesus. What I got to let you, Umba, I will to. Hey, I got to let you, Umba. Hallelujah! Hey, you go right, hey, you go perfect, hey, you go 100%, but I am 100% me, no Jesus. But I see go 100%, I see go perfect, but I'm standing, I see typing a lot, I see confusing a lot, but I see the same, no imperfection, and many more than about it, because we have a perfect God. We must be holy because our God is so holy. I am a Go do them washing. Go on, I'm not
Because I wish you would be more.
Now, you don't need to go to the deep. And they are prepared to go in. Just like you say, just throw your net on the right. When I'm claiming Kulukulu, what you need to go to the deep. Chalo, my corner, what you need to number, you go to the deep. Lalela mama, uNkulunkulu unendaba kakhulu ngawe. Ukuthi inkinga wakho umbuzi, umungambuza, akakunikeza isolution ukuthi ungenzani ngempilo yakho, ungenzani ngenkinga obhekene nayo. God still speak. Don't be busy, ufuna into ezikude, kanti impendulo ingayo. Hallelujah.
And if you want to show me the master, I'm a polluting way, I'm not kidding. And I mean, busy. When you make this exception, I'm open air. Why am I open air? Because I'm open air, I'm not my regulations. Who put you in a two-foot seat, or who made a sandwich, or tell you, who is still worthy, who found I can't let down. You open air is just open air.